Now, sigqithela kwezantsi. Now, bese sesinikiwe i-background ye-Whittlesea TV. Now, into ezokwenzeka ngoku, sizawucela uSisipho aze ngaphambili azosinika the vision and mission statement sale Whittlesea TV.
Infrastructure in Pula, abantu Thank you.